zo byo muri isi niringiye ko byose bifite iherezo gihe nigituma nze nkaruhuka dusige isi imiruho nigendere cya satana kabasha no kurasa imyambi nawe isi zibwira ntiurabeho n'ibibazo byawe
Sinzongera kubyibuka